Watu wa Kenya wanaitangwa Kenyan. Watu wa Uganda wanaitangwa Ugandan. Mazi watu wa Netherlands.
Europeans.
Yeah.
Ati?
European.
Aisho.
Wase wa Kenya wanaitangwa Kenyan. Wase wa Uganda wanaitwa Uganda. Mazi wase wa Netherlands.
Wase wanaitangwa Netherlandians.
Netherlandians. Go and ask your grandfather.
Asante sana.
Yeah, karibu. Haya, sawa.